Ah, Petros, e parte, pela they can't find you in here. Isso fica com o Pirafi, é? Mina, angifuna uphelelwa umsebenzi.
Awungena! Aw, makhe, uwe.
Yebo, baka Solomon, yimi.
Baka Solomon, baka Solomon vela ngapha.
Hayi, baka Solomon, yini kanti?
Baka Solomon vela, umakhelwane uyakufuna.
Hey, Baba Solomon, ubani umakhelwane ongifunayo sikade ukufika sibuya eDurban and I'm still solving indaba yasekamereni.
Ngeke abantu basemakamereni uzophinda ubabone. Ninjani makhe?
Hayi, siyaphila baka Solomon. Nina ninjani?
Hayi, nathi siyaphila. Sibonga umusa kaJehova.
Yebo baba, hayi siphila ngomusa kaJehova lo wasifela le eGolgotha eNazareth.
Thokozile uwe! Ufuneka ngithokozile.
Ngithema ngivula iwindo ngabona imoto ingena. Ngathi hey, awuthi ngize ngizocela ishukela. Hey, phela ngithi bathi neCovid lena ihlala lana. Hey, manje bese siphuza into esishisayo ukuthi siyehlise.
Thokozile kanti walukhala ucela. And uyazi ukuthi iBhayibheli ithi blessed is the hand that gives than the one that receives. Kodwa unohlala ucela, you're always asking and not giving.
Ah, baka Solomon, angithi uyazi ukuthi kuyabheda iCovid ibe yafika yamosha yathatha umsebenzi kababa.
Hey, Thokozile, don't tell me about iCovid. iCovid since ishayile since last year indoda yakho lokhu ihlezi. Hey, ulazy, is lazy. That's why I'm not saying.
Yebo makhe, hayi. iCovid hayi iboshile.
Yebo baba Solomon, kunzima iCovid hey. Sicedele imsebenzi. Sometimes sinokulala singadlanga. Kodwa sophila ngomusa kaJehova.
Hey baba Solomon, ungakhulumela uThokozile. Baba Solomon, thina noThokozile siyafana, siyahlupheka sonke, sihlale nokushini. Manje we are not better than you uThokozile. Abantu abanemali laba baqonda ukuthwala ama diamond lena eLady Smith.
Hawu baba Solomon, awu ibonile lento yama diamond.
Of course Thokozile ngiyibonile nami endabeni. Phela that thing is trending all over ukuthi abantu bathole ama diamond lapha eLady Smith.
Hey abantu banenhlanhla. Cabanga nje sohlangana nama diamond.
Sina why singena inhlanhla nako Thokozile manje sithola ama diamond lana esowethu. Ngoba umuntu makahamba ebri ayogibela iteksi ayidobe phansi diamond. Avuke ayenze iearly retirement man.
Hayi maka Solomon, kumele nathi siye eLady Smith.
Hayi Thokozile, ufuna mina ngihambe nawe? Kodwa Thokozile, nyazi ukuthi if I go with you, wena uzofika ungikhalele lapha phambili. First of all, uzofuna ngibhadalele iaccommodation, uzofuna ngibhadalele netransportation, uzofuna ngitholele nepiki yokugubha lapha namabhakete. So mina ngeke ngihambe nawe Thokozile, I'll never go anywhere with you ngoba kustingi.
Maka Solomon, angithi uyazi ukuthi angisebenzi, uwe vele uzongibhadalela i-transport ne-accommodation.
Baba Solomon, ngicela umthelele ishukela uThokozile ngoba hayi mina ngisafuna ukudila ngale ndaba yasekamereni manje.
Okay, ngiyabonga mngani wami.
Hayi, utshele uSkhosana ukuthi uzongithandazela phela. Ayikho right lento ukuthi ngicela amashukela endlini zabantu.